ashkiyo taalada ku galiso samsam kuma jiraaye tashadey nasiibkaa tashadey nasiibkaa naftuqiya tashkiyo taalada ku galiso samsam kuma jiraaye tashadey Naftuqiya tashkiyo taalada ku galiso